Vhuria ho swika. Nahone COVID-19 i funesa vhuria. Ri fhedza tshifhinga tshinzhi ri nduni. Ri dzula ro vala mafasitere mahayani, dzi ofisini na kha zwinamelo zwa nnyi na nnyi. Zwi ita uri zwi leluwe uri COVID-19 i phadalale nga muya. Khakhisani u ḓiphina ha COVID-19. Kha vha fhedze tshifhinga tshinzhi vhe nnḓa kana fhethu ho vuleaho. Kha vha dzule vho vula mafasitere na zwiṱukuṱuku zwi a thusa uri hu vhe na muya wavhuḓi. Kha vha haeliwe zwino uri vha dzule vho tsireledzea vhuria hoṱhe. Kha vha thivhele u phadalala ha COVID-19. Kha vha khakhise u ḓiphina ha COVID-19 hu sini u ḓiphina havho.